greatest gift you can give to your friend is peace. Oh Jesus. Ile zawadi kubwa unaweza pea mtu unayompenda ni amani.